Thokozani bogogo nabomkhulu, magiba kangwane, mkhize khabazela ndwandwe. My name is Gogo Mphoka Modi. Please like and subscribe to my channel. Please comment as well. I would like to talk about ukulandelela isonto yemfihlakalo, to choose to be a member yakhona, ukukhetha ukuba ilungu lakhona lapho, ukuthi idlozi lakho elihle will try and train you ukuthi wena lizama ukukuthwasisa kahle kahle ukuthi cha awuhambe wenza into elungile, uhambe yothwasa othola usizo, ugeza mhlawumbe monesinyama ukuthi lento iphume kuwena usizakale, ukhululeke kulobu nzima lobo mhlawumbe ukubona. So what I can suggest is that, or what I know actually of people that have been through lezi nkinga lezi ngikhuluma ngazo, is that other people idlozi can wait for from 10 to 20 years lilinde ukuthi lo muntu akaguquke abe into leyo dlozi lakhe lifuna abe yiyona. But other people banamakhanda aqinile, umuntu uzocabanga ukuthi cha ukulandelela isonto emfihlakalo it is the way to go. Well, it's still a personal choice. I'm still reiterating, this is the second part of the video lekade ngikhuluma ukuthi ukulandelela isonto emfihlakalo it's still a personal choice, but just know that ayikho into ezolunga, ayikho into ezokhanya phakathi kwempilo yakho. Idlozi liyogqina nje likugulisa likuthatha impilo yakho, ungasaboni, uphenduka impuputhe, ungasezwa endlebeni zakho, you can end up ungakwazi ukukhuluma, uphila nje estradweni, become a hobo. I know people that are homeless, that are hobos. Ngazi khona abanye ngibaziyo umuntu akhona ushaya isigubhu non-stop, khona abanye that I know umuntu akhona ohlala emfuleni ugqoka amabhayi abogogo kodwa uyahlala emfuleni ulala lapho. Ya uma nifika lapho nina nizophahla, nizowenza imisebenzi, ugeza abantu, uyaphawula akhulume, anitshele le nto angitshela yona. Ikhanda lakhe lisasebenza kodwa uwumuntu nje uhlala emfuleni akaphila impilo enormal. So idlozi can punish a person to that point. So should you decide ukulandelela isonto yomfihlakalo, it is still a personal choice, but know that idlozi lakho will get to a point where bakhathele bese bancamula bayakhipha bathatha impilo yakho baceta ngawe. I'm not scaring everybody else, it is a fact. I know people that have been through that. Yenza ukuthi uvele uhlange vele leyo kuyiciniso. Thokozani, ngiyabonga.